Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Shayinillah, 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 Shayinillah. Ya Tarim, Ya Tarim,
Shayinillah, Shayinillah.
La azul.